bafowethu basetsholotsho bengicela ukubuza ukuthi ukuphi lo Chakanetsa nesantana yakhe bengifuna ukumbona.
Sorry Bhuti Khumba, uChakanetsa akekho, uye enkulumane uyedinga ama-staffos.
Ichayu ti santana sama Chau, chau.